Me whakaako ngā tae. Let's learn our colours. Mā white, kango black, pero red, kōwha yellow, kikorangi blue. Mā white, kango black, pero red, kōwha yellow, kikorangi blue. Mai I ēnei, tai matua, ka whiwhi mai ngā tai katoa. From these main colours come all other colours. Ta pirihia te whero me te kikorangi, ka whiwhi I te waiporoporo. Add red and blue to make purple. Ta pirihia te kikorangi me te kōwhai, ka whiwhi I te kākāriki. Add blue and yellow to make green. Ta pirihia te kōwhai me te whero, ka whiwhi I te karaka. Add yellow and red to make orange. Mā white, kango black, whero red, kōwhai yellow, kikorangi blue. Mā white, kango black, pero red, kōwha yellow, kikorangi blue. Tanu tia te pero, me te mā, ka riro I te mā pero. Mix red and white to make pink. Tanu tia te mā, me te pango, ka riro I te kiwi, kiwi. Mix white and black to make grey. Tanu tia te kōwhai me te whero me te pango, ka riro I te parauri. Mix yellow and red and black to make brown. Kango black, pero red, kōwha yellow, kikorangi blue. Mā white, kango black, pero red, kōwha yellow, kikorangi blue.